Je nujya mugore? Ujya mugore niwe yarafise amafaranga. Umva jewe novuga yuko ujya mugore ari je yari yarankoye. Rom, yari yarankoye donc. Dufaranga naguha nikora nyene kijya giye twari turi kumwe. Twa umugore n'umugabo basangiye account iki niki n'utundi nyene dukiya na nyene nabamfise. Nitwa onagira iki? Na warankoresha. Mugihe tukiri kumwe nande na umugore wanje wa mbere wa mukobwa yaraguye mu mazi kumva yuko ujya mugabo atari we yarafise amafaranga ahubwo amafaranga yaragize iki yarafise umugore ni ibintu bisanzwe bihari ku bakobwa ni ibintu bibaho ni ibintu bigwiriye cyane abakobwa aho gukura amaboko mu mifuko tuguma tugira iki tuguma turaba abantu bagize iki bafise amafaranga ariko kandi tutibegeye yuko urugo rufise amabanga menshi iyo rize avuga ati jerekana ikorera akazi kanje nabari abantu baronse sinibaza yuko batanguye babironka yego ari abantu elevi ari abantu bashikira mu buzima bw'abantu batunze ari abantu bashika iwabo barabiteguye ariko mugire rero wisanze mu buzima iwanyu batagize bagutegurira basi nabonye ni nyimba batigeze barungo byo kugira ngo bagutegurire kaza kawe usanga amafaranga byuzuye ufise kurondera Hello bakunzi wa Roy TV umeze gute mumeze neza aho muherereye kuri mikro muri kumwe na Tasha Oda umukunzi wanyu hama uno munsi ri wica kiganiro cyacu nyene dukunda inkuru nyigisho yama iba ku munsi wa kane so reka ndakwifurize kwama uyikurikirana kubera yuko nyimutse yumvise ejo Higa ejo uzokwiyumva hama yama iba ku munsi wa kane imisi yose yama iba ku munsi wa kane rero wa muntu we utaragira subscribe kugira ikiganiro cyose cy'inkuru nyigisho canke ibindi bitandukanye byigisha bigiye kuza biraba hano kuri Roy TV ntibyagucika sindimwo hama behind the camera turi kumwe nande na Alfred hama inkuru nyigisho yacu uyu munsi ikaba ari histoire y'umukobwa myiza karatsi ndazitobwa ko ari myiza kuko nta muntu myiza ahari basi nta muntu mubi ahari ahubwo bivana naguya tak ari umuntu ashobora kuba urujya ni myiza basi si kuvuga ngo si myiza ahubwo novuga yuko ari gu ariko ku bantu bose bamubona bavuga ati niki ni umukobwa mwiza ariko umukobwa akaba yarafise indoto yo kutwagwa niki n'umuntu afise amafaranga ariko abatipe bose bagenda barakundana mu rukundo yavuga ati ah n'ubutipe nyene bw'amabuntera deception nyene yavuga ati yuko abatipe aba basanzwe ntawe yaragikeneye kubwego yaragize kwe nubwo gatanguye kuyibona yuko ati jeyo ndi myiza ikintu nkeneye niki nkeneye abo bita baki abashuga dadi umukobwa rero amaze kubona yuko yari myiza abatipe bose bahora muri deception n'ubundi nta mafaranga bari bafise bakamugwaza umutima acayigira inama yo kugira iki yo kuza arasohokana n'abagabo wabandi so uwo mukobwa yari yitwa Louise kwaka yitwa Louise yari umukobwa yakiri muto ya cyane Louise haheze igihe gitoya Louise agira amahirwe yo kugira iki yo gukora muri bar resto ariko target ya Louise yaravuga ati ya ndagiye gushakisha amafaranga kuko ubuzima bari babayemo iwabo ntibwari bwiza cyane ariko kandi yarakeneye n'amafaranga ariko kandi ikintu gikuru cyane cyari cyatumye Louise agira iki ajya kurondera ako kazi ko muri resto bar ni kwa kundi nyine yarashaka ati kumbure ngaha umukiriya muri wa bakiriya bafise amafaranga uwo nzoronka muri bano asha ni uwo nyene rero Louise muri iyo restaurant hariho umugabo w'umutundi vraiment y'amasohokano n'umugore wiwe umva yari couple nziza vraiment bari bakundanye sinumva ukuntu nobivuga bize rero nawe asha yama iyo abo bantu bashitse ko bari abantu babatunze vraiment hamye muri tobar abakozi bose bari bipfunze kugira iki kubakira Louise rero aravuga ati ino couple vraiment uno mugabo niwe ufise ko niwe ufise ikindi ko niwe ufise ko target Louise imisi yose bashitse akaba ariyo yitanganiza kugira iki kubakira kubafata neza esha yarabahakeya ico bita kwitaho umuntu kavuga ati uyu mukozi nawo aserva vraiment abantu bafise iki bafise service nziza barazi kuorganiza abakozi babo ariko twibuke yuko Louise wewe yarafite target yo kugira iki yo gutwara umugabo wiki uwo mugore kubera umugabo yarafite amafaranga so imisi yose baje ngaho kugira iki gufungura umugabo n'umugore wiwe esha bize yaba yahashitse kugira iki kubakira kandi akabakira neza kubyo nyene baratangura baranamusigira n'agafubura avuga ati numuntu atwakira neza so haize gihe umunsi umwe rero wa mugabo arizanana iki wenyene Louise aravuga ati ashe numunsi ndaronse amahirwe numunsi wo yake yana ora ntinya yo kumuha bari kumwe n'umugore w'uyu numunsi ngira iki ndushiriza ngaho wa mugabo agize iki arashitse bize kwa kundi nyemene yama yitanganiriza ngira ubwo yama ari kuri target akavuga ati ngira rero nabakozi bamwe bamwe yera bamenyesheje ati bajye nabakiriye abanje nazogira umuntu azaragira iki tuzarabakira bize aragira iki arakira wa mugabo aramuganiriza umva nyene uravyumva yaragerageje uko ashoboye kose kubyo mugabo tangura kumubaza ati witwa nde uwo munsi aramubaza izina uwo munsi barayaga neza bato baragira iki barahana contact nande n'uwo mugabo haizi gihe nyene baza baravugana bazanye n'umugore wiwe kugeza aho uwo mugabo atangura kuzaragira iki kuzarizana wenyine muri iyo restaurant yakoramwo Louise kugira bagira iki kugira babonane hewe wa mugabo natanguye kuzaraza kugira kuzara araza muri iyo restaurant muri bar aje kuhateramira kareba urabaza n'umugore wiwe bakamara yo mwanya muto bakagenda gusa yaramaze igihe nyene ateramayo umva mu bisanzwe bari batanguye kugirana no kumenyerana nande na Louise Louise haragira n'igiye baragirira iki baratangura rero gukundana Louise atangura kubona wa mugabo ashe amusuka imitahe Louise aravuga ati ashe ndibaza ibyo nari nifuza ni iki nibi haragira naho uwo mugabo amupangira Louise iki inzu aramupangira inzu araza aramurihira uno munsi ujya mugabo uwo mugabo nyene yaratanguye nyene uravyumva amaze kugira indi nzu ya kabiri iyo bita nyumba ndogo uwo mugabo yaratanguye nyene kuza hariya muhira atahaho uwundi munsi ataha kwa Louise ataha hariya uwundi munsi ataha kwa Louise umva umugore we ntiyarakimutahura rero Louise rero amaze kubona yuko ibintu byose abironka acatangura kubona yuko naho uwo mugabo wabanda mufise hari ukuntu utidagadura kubera nyene ubuzi yuko afise iki afise umugore wiwe Louise atangura kubona umenga kubera ni wa muntu nawe yogira ikibazo mu ijoro ntiyo mu telefona ngo aze kumufasha cyanke nk'ubu yagize nk'ibindi nyene kuba mukeneye ko umugabo niwe yamukenera inde niwe yakenera Louise ariko Louise ntiyakenera umugabo ko umuntu nyene afite amafaranga murabizi ukuntu biba bimeze umugabo nyene ariwe nyene nk'abo bashuga dadi ariwe gukeneye ntihakuronka ariko umukeneye ntiyakuronka ariko ndovuga yuko bari bafitaniye nyene umubano mwiza abona Louise ariko Louise ko yaramaze kuronka ya mafaranga yashaka aho rero ikintu cyari gisigaye no kugira iki no kwigarurira iki wa mugabo wabandi Louise ashayiga inama yo kugira iki yo kuzara proposa wa mugabo kugira iki gukora divorce Louise aratangura nyine ibintu byinshi nyene yararondiye amaheri yose asha sinzi ikintu atakoze no mu bapfumu aratangura kugenda yo kugira gira iki gira urya mugabo wa gira iki yibagira umugore wiwe so Louise amaze kuvuga yuko yaratanguye kugira ivyo yari yashatse byarashitse urya mugabo aravuga ati eka urya mugabo ko Louise yaramaze kumwifatira umugabo ashagira iki aha divorce nde umugore wiwe agenda kubana nande aja kubana na Louise umusi umugabo amaze guha divorce urya mugore wundi umugabo Louise ashara mubwira ati reka tugire mariage haheze umunsi wa mbere donc baragiye bariyandikisha baragira mariage nyene ya kabiri ryo mugabo baragira ubukwe bwa kabiri atumira aca tumira abantu bakiye nyene kuri mariage yiwe nyene babandi nyene bizurumba nyene ntago bube birenze kubera nubundi aba yari umugabo wabandi bize ijoro rya mariage rya mbere bize yaratangaye cyane kubona bagiye umugabo yaramubwiye ati bize aramubwiye ati reka dutahe muri apartment yanje warumpangiye mu mugabo aramubwiye ati wapi reka tugire iki katugende afsanu chako tugenda kugira iki kuba turaba hewe Louise wa mukobwa yarafisi fisere yaramaze kugera mu mafaranga yaratangwe kubona yuko ibintu byose ku isi yakwijije ahubwo ikintu yarabuze yari iki yari uwo mugabo baca baja mu kazu akazu bagiyemo nande sinumva ukuntu no kugira iki sinumva ukuntu no gasigura kara kazu ka kandi nyene ku muntu yamenyereye basi kuba mu buzima sinzi ukuntu no uvuga namwe nyene murabutahura umuntu atari kubu kubusiporta ariko Louise amaze gushikana nayo niwo mugabo ariyo joro rya mbere rwa dufate ni nkani muntu ari muntu ujya munsi baje kunezerwa umugore n'umugabo munsi wa mbere basi ngo mumufashe abandi barafata ama voyage bakaja mu bindi bihugu gusa Louise yaratangaye kubona ari muntu iyo bagiye nko mu twatuzi twakera twanyakatsi two bashikiyemo Louise nawe aravuga ati kanihangane kumbure umugabo wanje ashaka kontesta arabe yuko ndo mu mukoga nkunda amafaranga canke iki umva nyene urabyumva nyene mu mukoga yaguma avuga ati kumbura ari karantesta iki niki bararari gyo rimwe ruzi yavuga ati daho ko bukwezi no kwihangana tukaguma tugira iki tuba muri nyakazi kwa ruzi yavuga ati girashaka kuraba yuko nimba ari mu byiza cyane mu bibi tuzobibana bya bintu twemeye imbere ya padiri bapfa ndabi kurikiza hewe Louise baramara indwi ya mbere baba muri yanzu atangura nyine araba nyine ukuntu ngabo wanje afite amafaranga fise kumyihanganira ngari karantesta kugira arabe yuko no hanyuma ibintu bizogenda neza Louise baramara indwi ya kabiri Louise atangura guhinduka kwanza aravuga ati naho nyene ntaco no naho nyene ari karantesta baramara ukwezi kose Louise yatinya kumubaza none nibiki kubera yabazi yuko mugabo ari karamotesta kwezi guheze Louise aravuga ati nukuri mugabo wanje none bimeze gute n'ubwitonzi bwinshi none ko ntari kunda bitahura ku buzima bwahindutse nari nzi yuko ahantu nyine tuje kwamara igihe gitoyi amacyo tugira iki cyo tuba dusubire mu buzima bwacu twagira iki twahoramo umugabo yaramurabye arabura ikintu avuga kwanza bwa mbere ubwo aratangura aramubwira ati nana kimwe je wiki je tuzobana no mu bino buzima gusa nashaka kumenya nikiye kibazo gihari nuko tuguma ngaha kandi dufise handi hantu twogenda iki niki umugabo wiwe agira iki naho nyene umva yarabuze ahantu yo bihera kugira bimusigurira yuzi aravuga ati nubundi nuko atashuye nyishuye ari karantesta hewe ukwezi kwa kabiri kurashika wa mukobwa nimba yagiye afise umushatsi urimo produit warabaye na aho warahindutse naturel nyimba warayisiga nyimba yarafise inzara ntazo yaragifise aramubwira ati nukuri mugabo cyo urabitse nakwihanganiye amezi abiri ndakubaza nibiki umugabo acamubwira ati ukuri nuko cewe nujya mugore wanje wa mbere twari turi kumwe je nujya mugore Jenu ujya mugore ujya mugore niwe yarafise amafaranga umva jewe novuga yuko ujya mugore ari je yari yarankoye donc dufaranga naguha niko yaranye nikijya giye twari turi kumwe umugore n'umugabo basangiye account iki niki n'utundi nyene dukiya nayo nyene naba mfise nitwo nagira iki nawe urankoresha mugihe tukiri kumwe nande na umugore wanje wa mbere wa mukobwa yaraguye mu mazi kumva yuko ujya mugabo atari we yarafise amafaranga ahubwo amafaranga yaragize iki yarafise umugore bari baragize mariage byo mugabo ntari busubirane na wa mugore barahanye divorce kubera iki kubera ya miti iki ya wa mukobwa yari yaramuhaye donc histoire yalize ya Louise kawe yakigiriki yakirera nga urumva ikintu cyari giyari Louise nyimba yabaragumanye nyimba Louise yasubira muri bwa buzima bwa mukabare gusubira kandi kurondiza ko sinibaza ko ariko vyagenze ko ya Louise yaramaze kuba umugore n'umugabo sinzi ko bace bagira divorce ya kabiri donc bavuga yuko nukuri nawe we uri ko turavugana wewe uri kuranyumviriza urumva Louise wewe yagiye gusambura urugo rw'abandi agira yuko wewe atwaye umuti atwaye donc atwaye itunga basi asamb agiye kubana n'umutunzi kumbe umutunzi yarinde yari umugore wiwe rero da wewe ufite kugira commentaire donc ni bintu bisanzwe bihari ku bakobwa ni ibintu bibaho ni bintu bigwiriye cyane abakobwa aho gukura amaboko mu mifuko tuguma tugira iki tuguma turaba abantu bagize iki bafise amafaranga ariko kandi tutibegeye yuko urugo rufise amabanga menshi iyo rize avuga ati jerekana ikorera akazi kanje nabari abantu baronse sinibaza yuko batanguye babironka yego ari abantu elevi ari abantu bashikira mu buzima bw'abantu batunze ari abantu bashika iwabo barabiteguye ariko mugerero wisanze mu buzima iwanyu batagize bagutegurira basi nabo nyine nyimba batigeze barungo byo kugira ngo bagutegurire kaza kawe usanga amafaranga byuzuye ufise kurondera ufise kugira kwa kundi nyene hari ikiganiro si kiriho ugikurikirane wowe uri umukobwa ufise kurondera wowe nyine ufise kuvuga ati ubuzima bwanje ufise kubutegura ku nanje ko ufise kuba kandi umukobwa nkikiri mutoya nanje ufise ahantu ushaka kugira iki ushaka kugeza umugabo wanje nk'uyo mukobwa bize ikintu yarazi yuko agiye kuba umutunzi yarazi yuko asha ubuko narose amafaranga umugano urya mugabo ndamukeneye abe ngaha ajya amafaranga tuze tuyajya turi babiri gusa ntiyaba ibintu byo kuja hariya na hariya agira no kuja mu miti kugira agira iki kugira aronke umugabo afise amafaranga aho akibagira yuko naho umugabo we yari afise amafaranga yari umugabo we yari umuryango ariko nawo nyene yari afise kurondera iki yari afise kurondera ubuzima bwiwe togaba ko gatwige kurondera kazoza kacu twige gutegura kazoza kacu nituvuga ati ngo ubunebwe ikintu ca mbere kiko kiratwigisha ngano ubunebwe bize yari yo yaramaze kubonona iki kaduza kiwe ntituzi yuko ko after izo ndwi zibiri duze yaramaze gutwarinda urumva wowe mukobwa ikintu twogusaba nukugira iki nukurondera kaduza kawe ntumere nka Louise yarakeneye umugabo atunze ahubwo nawe rondera kugira uyo muntu wifuza mu buzima bwawe aho nta muntu numwe yifuza kuzoba umugore wa kabiri nta muntu numwe avyifuza kuko sinibaza yuko biyoshe completement kuba ufise umuntu ukunda ugasanga urukura mu sharinga n'undi ikintu cya mbere kigoye kuri twebwe abajene abakobwa wumvise umushiri wawe yakuvanze sinzi umunsi ntimuteka ngo bishe kandi mutaratwarana ibaze rero wa mukobwa we uriko urondera amafaranga ku bagabo b'abandi uja gusambura ingo z'abandi aho kurondera akazi uzakiwe ndabizi ubuzima buragoye ego ibintu byose biragoye ariko iyo ufashe icyemezo cy'ubuzima bwawe ikintu cya mbere bavuga umutaye wa mbere ni uguhitamo ni decision y'ubuzima bwawe iyo maze guhitamo ukavuga ati biguma byoroha jewe nzokora ariko ndazi yuko bizoshika kandi baravuga abaswayi nuko nakizi mu kirundi ahari shaka ibintu biragenda neza panaponia kuna njia so Dika gufosinga reka kwifuza ubuzima bw'abandi nuzi nwe umukobwa ntazi ubuzima uwo mugabo n'umugore bari babanyemo niyo mpamvu yaragize iki yaragiye gusambura urugo rw'abandi urari abantu umere nka Louise bize yagiye gutora umugabo w'abandi yibaza ngo niwe afite amafaranga byarangiye yarahanye divorce n'umugore wiwe baraho batazi icyo bakora ntituzi ko yaramaze gutwara inda So nukuri tugiye kugira indoto zanyu hama twangira tubashimira kandi kubana mugiye kugira comments zanyu zihanura abakobwa bose bashaka kuba bashaka kugira kudakura amaboko mu mufuko umva uko kudakura amaboko mu mufuko bagira ubunebwe barabanga urumva akazi sino gakora tusanga bari kubaragwa mu ngorane kanaka bari ko bonona ubuzima bwabo bongera bo bagira ikibonona n'ubuzima bw'abandi abantu usanga bari baniye n'imyaka nyinshi vraiment donc koniko no bivuga so ndabakunda cyane yari tasha oda so comment zanyu ziraduha intege cyane so mushizeho comment n'ikintu sinzi ushikaye umugira subscribe kuba no bumvise zino nkuru haba hari inkuru nyinshi cyane mugire subscribe kugira inkuru yindi niyaba ntizo bacika so ndabakunda cyane ciao ciao mushishikare umugubwa neza Mubanyu, no mubyanyu. Muti bagiye na partage. Okay, bye bye.
Loyalty.